turashima tugakenguruka ingene iby'amahoro n'umutekano byifashe ariko nanone tubana tubatera kamo kugira ngo bandanye mwumbati amahoro n'umutekano na cyane cyane muri bino bihe dutera twegereza ibihe by'amatora kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe azoza kutwononera amatora hano dufise amashamba abiri cimeza ishamba rya rukoko n'ikibira cyane cyane nkuko dukunze kubivuga muri komine ya Gihanga kugira ngo bame maso kugira ngo ntihagire aboza boba biyerereza hajya hakurya mu gihugu cya Kongo kugira ngo baze guhungabanya amahoro n'umutekano hano iwacu kandi murabona nkuko twaba tubivuga bameneye muri komine Gihanga baca bakwira intara yose icyo gihe rero twaba twasamaye nacyo gituma dusaba kugira ngo twese dushyire ingufu hamwe nimwabona hari abantu bakagwika abantu mubona mwumva usanga baboneka ijoro ku murango bataboneka muze mu ry'akara abajejwe umutekano mu ry'akara abajejwe intwaro kugira ngo bababaze iyo bava n'iyo baja ntihagire uzobika ikara mugashambara nk'uko twamatwe turayobwira ibi rero tubabwira twama tubinoganza tubisubiramwo kugira ngo mubyumve kubera aya mahoro n'umutekano dufise hari abo bitanejereje hari abo bidahimbaye aya matora turiko turategura buhoro buhoro tugira dushike mu kiringo c'amatora nyezina ko iminsi isigaye si myinshi turi mu kwezi kwa gatanu mu by'ukuri amatora ya mbere ategekanijwe ari hamwe bigenze neza atakibazo nibaza ko ari mu kwezi kwa gatanu nyene ku mwaka uza cyangwa kwa gatandatu mu ntango ibyo rero mwumva ko ata minsi myinshi isigaye uravye ibibanziriza amatora icyo twobamenyesha gusa ngaha ni uko ibyirizwa rigenga amatora twaragize mu nama nshingamateka rirajya mu nama nkenguzamateka riragaruka mu nama nshingamateka ndaheza ndarirungikira nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu rero ku itariki 22 z'ukwezi yarashize ku mukono kuvuga ko uno munsi ibyirizwa rigenga amatora rirahari seni igiye gukoresha